ni biru yangu, masu yangu siko na bingu. Yodi tasbabu na jauka bani.
Purchase your dream.